makahlali phansi ngicela sime nje umzuzu wodwa thina esikwazi ukuma ungaba ngicela ke siphakamise izandla zethu sivala amehlo sisho sonke sithi thank you lord kakhulu thank you lord ngomsa wakho omangalisayo omhole ngawo kwaze kwaba manje Nkosi ngiyabonga ngibonga ukungigcina ngibonga ukungilondoloza ngibonga ukungingenisa ebukhoneni bakho sengikhona ke vula amehlo am kamoya ukuba ngibone imiso zakho vula udlebe lwami lukamoya ukuba ngizwe ukukhuluma kwakho qinisa inyawo zami Nkosi ukuba ngihambe emthethweni yakho ukuze ukungena kwami kungafanani nokuphuma kwami baba emini nje nansi inceke yakho khulumisana nempilo yami ngezwi lakho nguJesu Kristu Nkosi bonke abakholwayo bathi amen singamshayela uJesu izandla enkulu izandla kaJesu zihamba nomsindo bazalwane bami bathandekayo lelithuba ngaphinde ubambe futhi kufo wethu ungadinwa ngibingelele kwelihle igama lenkosi yethu Jesu amen ngiyamcela amen wabazalwana hlangane amen ngibingelela kuqala uNkulunkulu umoya oyingcwele ophakathi kwethu namhlanje emini yasekuseni kwelihle igama lenkosi yethu Jesu ngizomlinda nje amen wenu azahlangane bazalwane bami ngoba angifuni nimemeza kodwa ngifuna nimusho. I distance yethu yinde uamen uyene ngizwa ngayo ukuthi nikhona. Praise the Lord.
Amen.
Kubaba uBhelebane no mama wakwakhe nabo bonke abazalwane enisebenza kanye nabo la oshayayo abavumayo konke enikwenzayo enikwenzela uthumo likaNkulunkulu. Thank you. UNkulunkulu anibusise kakhulu. Amen. Ngithanda futhi ukuba ngithathe leli thuba ngihloniphe ubukhona bezinceku nezincekazi zikaNkulunkulu kusuka kubaba wethu baba uThabizolo ubaba uMsimango kuya kubo bonke abazalwane sicelwe ukuba sizokwethula izwi likaNkulunkulu nabo la ngihamba nobaba uMpungose umpostoli uViva Mpungose olapha eNew Lands ongumhlobo wami engithi uma nganeno ngala eThekwini ngifikele kuye ahambe nami ngize ngiqede ngikuthunyiwe. Inkosi ayisibusisi. Ngithanda ukubonga bengingajabula ukusazi isibongo sikamfundisi lo obela ethathisa umnikelo abantu abanjengalo baba belebane abantu bokugcinwa. Umnandi umuntu omela into yomunye umuntu kube ngathi eyakhe. UNkulunkulu akubusise kakhulu nceka uNkulunkulu nomama wakwakho. Angijwayeleke bazalwane ukushumayela nge-mic enje ningibekezelele. Ngisazama ukuzi-adjusta. Kodwa kubonakala ungathi iyona engconyana la. Ngicela sithole isifundo sethu encwadini yeDaga chapter number 30. Daga chapter 30 ngesiZulu izaga ngesiNgisi Proverbs. Uma ungangibekezelela mphathi wohlelo bengizocela ukufunda. Ngiyaprefer ukuyifundela manje ngeke umuntu engimjwayele ukwenzela ukuthi kufundeke ngendlela engijwayele ngayo. Mara ni right?
Yebo.
Ni right bazalwane.
Amen.
Ngiyacela kakhulu ukuthi sibambisane angizukuba mude. Ngizoba mfishane kakhulu. Ngicabanga ukuthi lolu kuzoba usuku oluhle ngenxa yezinceku zikaNkulunkulu ezizodlula la ngeziphiwo ezihlukahlukeneyo. Praise the Lord. Kodwa ngiyanicela abazalwane, kuyangiphilisa kakhulu ukuthi abazalwane bathi amen. Njengoba ngathi ngiyasondela nje ngizocela
amen.
My bishop.
Praise the Lord. Ngiyacela nje ninginaka naka impela egameni leNkosi yethu Jesu. Uma ubaba uBhelebane engimema baba uMsimango bese kunyaka wesithathu elokhu ecela ukuthi ngibe khona kulezi nkonzo njalo maye ngithinta kutholakala ukuthi sekunokuthize. UNkulunkulu emuhleke kulonyaka ngoba sisebenza ngama stop and go. Kwathi maye ngithinta kwakukhona into ekhona kodwa ngacela ukuthi angiyidedise ngoba uSathane uyathanda ukushumayela. Uma ngabe ungqongqoza ungavulelwa, ungqongqoza ungavulelwa, ungazocabanga ukuthi into inalo ongqongqoza kuye. Ngoba la emhlabeni we struggle in our lives, sizama ukuchitha izinto ezihambe ngaphambili singakafiki. Mara nilalele.
Amen. Okay.
Baningi abantu owaxabana nabo ongazi ukuthi wabenzani. Kanti uxatshaniswe ukuthi khona bafike kuqala babeka izinto ngawe kubo.
Yes sir.
Ezenza ukuthi mawufika ube nenkinga ungake ungaboni ngalutho. Nikhona bazalwane. Kodwa ke
Inga kongte angputume. Kulonyaka pele bane ngishonipe. Lesis memo. So that usathana ngashumayela ukuthi ayi ngeke nifune umuntu kangaka ningamtholi kusho ukuthi khona inkinga. So that is why we are here.
Amen.
Ngiyafisa ukuthi abazalwane besalalele ukushunyayelwa kwezwi namhlanje. Bangalaleli ngendlebe ye excitement. Kodwa balalele ngendlebe ethi kufike u wave 1 kwahamba abazalwane.
Kunjani?
Kwahamba abanye abahambile bebengcwele kunawe. Wena namandla usalungisa. Kodwa usele. Kwafika wave 2 kwahamba abazalwane abanye bebenama plan amakhulu wena una plan ubona ekseni kodwa namandla usasekhona. Kwafika wave 3 kwahamba abantu bese beqala ama project. Wena yiki project oyiqalile wavele wama nje ngonyaka odlule wathi yabona izobona yonke into emva komkhuhlana kodwa inkosi yakubeka. The attitude that uNkulunkulu ekumele simseve ngayo akuyona iattitude yokuthi khona umusa esimenzela wona, kodwa kumele simkhonze ngeattitude ethi inkosi umgcinele. Why should everybody else leave me nansane? Isiphi isizathu ongibekele sona? And number 2, kulezi nsuku Bishop Thelezi ngifisa kwangazuthi nathi thine shumayelayo singathi masize einkonzweni siyishintshi language. Izolo besithi masize einkonzweni eyikanje sithi sizosupporta lo onenkonzo, but this time around if not come here to support, you don't know ukuthi uNkulunkulu namhlanje angangiphakamisa kuphi ngezinceku zakhe, ngoba the truth of the matter is sonke shayelile. It's been too long isifo sizenzela. And the fact that sinikezwe ithuba lokuphinde sihlangane kanje udumo lonke liyamfanele. So ke ngifisa ukuthi ke ukulalela kwethu ngilungiselela bezemva kwami. Ngizobeka okufishane kakhulu inceke zaNkulunkulu zingene sakhe, and how I believe ukuthi njengoba sihlezi emakhazeni kungabi yize ukuhlala kwethu, kodwa siphume kule ndawo sithi kusukela ekuseni lizela shona ilanga. Sibabonile abafundisi beshumayela, kodwa above kushumayela kwabo simzwile uNkulunkulu ekhuluma nathi. Ukufika kwezinceku zikaNkulunkulu la kuzokwehluka. Some are still coming, some are already here, but I assure you one thing, because ngiyobe ngingasekho ngaleso sikhathi, kodwa uNkulunkulu akabaqoqa abantu uma ezokhuluma izinto eziningi. uNkulunkulu uqoqa abantu uma ezokhuluma into eyodwa. Yona ndlela thina sazi uNkulunkulu uqoqa abantu ngayo. Uma siphuma kule ndawo sizophuma sithi naku uNkulunkulu akade kusho ebandleni nasemzimbeni kaKristu. Are you listening to what I'm saying? But bathande kayo, before I allow us to read the scripture, ngifuna ukuthi Thabizolo, I believe that because today we are gathering as the body of Christ, I should say this. Before we are excited about being here, there's a moment that we need to lift up our hands. Sixolise kumoyo ingcwele. Ngoba indlela esibehave ngayo uma kufika umkhuhlane iphoxile indlela esashunyayezwe. Inde yabona njengamanje wakwenziwa revival kuyihlazo ukuthi sibuyiselwa ekukhonzeni, sibuyiselwa ngempela ekukhonzeni, ngoba into ekumele ngabe sihlanganele ngabe sibuyiselwa ekuhlanganyeleni, kodwa hayi ekukhonzeni. Ngoba ukukhonza kwethu has nothing to do nesakhiwo, ukukhonza kwethu kuyinkonzo esiyihambayo. But njengamanje imvuselelo esibhizi ngayo eyokubuyisela abantu kuNkulunkulu ngempela, ngoba umkhuhlane basusile abantu kuNkulunkulu. Now we need to be very cautious bathandekayo, ngoba noma ngabe iCovid ingehla kuze kuthiwe isiphele nya, akusikho ukuphela kwendaba. Emva kweCovid khona okunye okuzovuka ebekufanele maqhamuka, singabhimbi ngendlela esibhimbe ngayo. Because this time around we know uthi Matthew chapter 24, uma nibona lezi zinto nalezi zimpawu kuyobe kungesikho ukuphela kodwa ukuqala kwemihelo. And lapha kubalwanga into eyodwa kubhalwa izinto eziningi. Abaningi bethu asikakajovi nokujova already sekukhona okunye ngale kokujova ekuthiwa i-vaccine booster. Seyisukile vele bazalwane. So ke sidinga ukuma kahle. Uma kukhona ingoma edinga ukuhlatshelelwa, uhloma nini izikhali zokukhona. Ningahlehli nakancane.
Haleluya!
Impi vele seyinjani bathakekayo. Amen.
Yes,
now what we have got out here to do sishintshile indlela esishumayela ngayo because we have realized endaweni esibuya kuyona. I pray that you hear me and I pray that amagagu lawa hlale elinde ukunqamula intshumayelo zethu efuna ukwenza izithando zawo bangayinqamuli lento bayenza intando yabo. Abekho abantu abahlupa njengabantu abasemakhaya njengoba sila. Sithi singakaphumi nala intshumayelo isinqanyuliwe sibhekiswe labantu bethanda khona hayi la intshumayelo kade yakho. That is why ngomunye wabantu aba advocate ukuthi inkonzo zime manje kuloko ziyiswa ku Facebook. Abantu abafuna inkonzo baye inkonzo. Abantu abafuna inkonzo yena baye inkonzo. Singalokho sishumayeza abantu abahleze emakhaya. Ngoba into abayenzayo nje wabehlezi lapha emakhaya nje unethu ngawufaka ku live athi mphakamiseni kancane akezwa kathiyezwa thina. Mama manje lapha ekhaya uthi awuzwa thina la siyeza. Ufanele futhi nokungezwa ngithi awukho la.
Nayo!
Alele phela ungabikho la uzwe nje manje. Mama nje okuzwayo okakuzwanga kufanele ukungakuzwa ngithi phela uvukanga wena. Sikhulile sasho nje emoto yakho sathi ngajabula lapho.
Yes, njalo, yes.
Manje ingazama ukujabulisa abantu abangayenzani into esiyenzile. UJesu uthe enkonzweni enkulu eyayibanjiwe sephela wathi maye khona omileyo. Sithanda ukunamezela kubo bonke abasemakhaya ukuthi abomileyo abeze manene. Yona smarti sifikile sibe siphusha indaba yabantu abangafikanga.
Yebo. Yo,
that's awesome. Angazi noma nyangiza. Ngoba yiki imoli yenzela igross usekhaya. Uma ufuna igross ufuna ukuhamba ngokuthokisa. Uye ngakhona imoli. That is why we are here. Now we need to be serious. Because from now on, akezukusebenza uNkulunkulu wethu. Kuzosebenza uNkulunkulu wakho. So yiloyo aloyo mzalwane kumele aqikelele ukuthi bumi kanjani ubudlelwane bakhe nenkosi because we are in times where we can't lay hands on you. But that does not mean ukuthi impiliso ayisekho. Kodwa leyo nto isho ukuthi amehlo odinga impiliso awasuke kumshumayeli. Aye kulo ophilisayo. Ngoba noma izandla singasakwazi ukuyibeka kodwa inga ngenkulu yona. So in honest fact bekungazi ukuthi siyashayeka kodwa eqinisweni asishayeki imasi ifike khona ngoba sizobiza izinto ngokukholwa sizodonsa izinto ngokukholwa bese singasabi nikho ke nesidingo sabazofakaza bathi ngiyambonga ubaba ngiyambonga ubishopi ngiyambonga ugcobo lwalendawo ngoba asizange ukuoperate ugcobo lwalendawo bazonyakaza bayiyele bona ngoba i-connection ebiwubaba isusiwe kwathiwa isihlenqo sidabukile ukuze kube yiloyo nalo yayingenele endaweni engcwele
Jesus
usungamtshela maphanje wazi wasilekelela umkhuhlane now umkhuhlane ungayenza into obuthunywe yona ngoba umkhuhlane bowuthunywe ukuyosidisconnecta kodwa kunalokho sabalekela kuye. And listen to me bazalwane, izinto ezimqoka this time around akuzona izinto ezinkulu kodwa izinto ezincane ebese sisukile kuzo sanaka izinto ezinkulu.
Amen.
So in actual fact mawuthi uyabalalela befunda smart ungathi bayabanda ngendlela abashumayela ngayo wabashumayela yonke le nto abashumayela yona eqaleni ngoba the basics are fundamental to keep you standing this time around.
ayikho into ezokugcina njengabantu uzogcinwa yile nto yokuvuka ekuseni uthi baba ngegama likaJesu. Uzogcinwa into yokuchecka ukuthi izwe e-TV lithi kodwa lithini izwe. Into ezokugcina ukuphinda utshela abanye ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. And number four, uzogcina ukuhlanganyela kanye nabantu. Those are the things that are gonna keep us going. And those things mawuthi yalalela akuzona izinto ezinkulu, izinto esathi masifika satshelwa ngazo kwathiwa kunjani manihlangene. Omunye unehubo, omunye unehubo. Usungasho kumakanti ayibuye emasisweni ayibuye. Praise the Lord. Let me share this last one, then we read the portion of scripture. Then niyathandaza. So ke siyacela ke mina ke ngaphi ukuyikhulumela futhi angesabi share. Siyacela bafundisi bethu basebandleni lika Jesu Kristu. Njengoba sibuyile inkosi sinikeza ithuba lokubuya, sicela indlela eshumayeza ngayo manje. Ningasashumayezi ngama toys. Ngoba sekubonakele ukuthi khona into efika iwavimbe ama toys ekhona. Ningasashumayeli manje ukuthi sotholani. Ngoba umkhuhlane uthe mawufika, zonke izinto zama sinazo. Kwama imoto, kwama itezi, kwama madoda, kwama mshado, kwama yonke into. Shunyayezwa ukuthi sizotholana. Sicela ukushunyayezwa into ethi funani kuqala ubuso wakhe nokulunga kwakhe bese zonke izinto ziyanenezelwa. Namhlanje sifuna into eyodwa, sifuna yena.
Haleluya.
Sicela abafundisi bethu ningasashumayezwa ukuthi sizotholana. Ngoba umkhuhlane uvalele imoto emagarage, uvalele ama event emagarage.
Uyo
ungasashumayeza ukuthi sotholana. Ngoba sikhwehlele nezinto zikhona, sasanitizer nezinto zikhona.
Bishop,
bambi into yakho, bambi into yakho. Sena sasibamba isiluto manje. Sicela ukuhamba yena.
Haleluya.
Jesu.
Unkulunkulu wasezulwini.
Asiqaleni phansi kancane ngodlula izulu lomhlaba. Kanini kodwa ngicela siqula kancane, ngicela siqule kancane bese angithathi ukuhlala lapho kune kunekani. Sizofuna daga amashumi amathathu Ukuba twist card seven bese ufunda kusuka kuverse 1. Manje isikhathi asifuni. Asifundeni ke uverse number 24. Ukukhona izinto ezine ezincane emhlabeni kodwa zihlakaniphile kakhulu. Asizweni. Intuthwane ziyisizwe esinginamandla kanti ziyalungisa ukudla kwazo ehlobo. Two, izimbila ziyisizwe esibuthakathaka. Ngicela sithi esibuthakathaka.
Esibuthakathaka.
Kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni.
Okay.
Inkumbi azinankosi kodwa ziyaphuma zonke ngamaviyo. Isibankwa ungasibamba ngezandla zombili kanti sisendlini yenkosi. Inkosi ayibusise ukufunda kwezindawo manje naphakade. Amen. Phele bani befundisa abangcwele bezwi bandla elingcwele likaKristu Jesu. Cela ukukhuluma nje kafishane ngalamazwi ngenxa yesikhashana sethu. Yayimangalisa impilo yami Thabuzolo okubekwa yile verse. Bonakala ukuthi lezi lwane iBhayibheli aliqambi manga malithi zihlakaniphile. Kuthiwa izimbila ziyizilwanyana ezibuthakathaka. Kusho ukuthi azinawo amandla. NgesiSwati sakithi zide amandla. Kodwa zakha izindlu zazo etukwedwa. Now you know this scripture has touched me in amazing way. Ukuthi iBhayibheli alikufihli ukuthi izimbila zithatha ngoba enye into ebambezelayo emhlabeni uetha. Ya athi nomuNkulunkulu ezokusiza ngomoya ongcwele akuthola ukuthi uya ethe bese umoya ongcwele edlula ngoba phela kungathi uyibambile kanti uya ethe. Into elekelelayo evangelini ukukhuluma iqiniso kumoya ongcwele ukuthi baba la ngiyehluleka ngoba asikafiki kwisizini yokwehlulelwa. Sisekwisizini yomusa ukuthi lowo okusehlulayo sikuse konamandla. Nikhona mazalo?
Amen.
Uyabona njengoba sibuyile nje musukujoyina umshungo. Uma ngabe during ipandemic ushayekile tshela labo ofikela kubo ukuthi ngathi zakwethu ningaqale ningiplane ngisashayekile. Ungaqhubeki njengayizolo ngoba ungazifihli izono zakho. Izwe lingayiboni kodwa ngeke uyifihle kuwe. Bazalwane, into enamandla emhlabeni ukuvuma ngoba lo osibizile ulule izandla uthi uma nivuma nilalela nizodla okuhle kwezwe. But to those who say yimina lo Nkosi. Now if scripture introducing to us izimbila and scripture sithi izimbila yizilwanyana ezibuthakathaka. Vuma mawungenamandla. Vuma mawushayekile. Jerome, nina nishumayela enivangelayo. Enivangela kwangempela nisiphula idindi. Kwesinye isikhathi ukuvangela kwethu siqinisa ngobungcwele bokukhonza uNkulunkulu buyawakha amafiki ngoba nongakalekeleleki ufuna ukufakaza ngathi uselekelelekile. Ashayelwa abantu izandla kodwa phambi kamoya ongcwele engakabi yile nto ayifakazile. So asiwuvule umnyango wokuthi abeze bonke. Kuzabashayekile beze ngoba bezanga kithi. Kuzabalimele beze ngoba bezanga kithi. Kuzabanezono beze ngoba bezanga kithi. Baya kuno onamandla okubenza. Angazi manje ngizwa ndothele. Now, asinga umaki umnyango ongena ngoba umnyango ongena kuthiwe ngozani sithethe indaba. Noma izono zenu zibomvu wegazi siyawuhlala. We going to create monsters evangelini ngokuthi sithi mase kungene ida bese umnyango ungena. Angazi noma lo mhlabeleli ufikile yini la eThekwini. Khona umhlabeleli wesiXhosa uthi kukho induli eluhlasa. Biyelwanga apho uYesu bamlimaza wafa engonani. Mamfundisi wami, le ngoma ngabakuza baseXhoseni ngile ukuthi kusho ukuthini ukuthi khona induli ekuhla. But induli intaba. Kuthiwa-ke le ntaba ayibiyelwanga ukwenzela ukuthi asebefikile ibalekelele. Abangakafiki uma befika bangayitholi ifence nabo bayiyeke kule ntaba. Iproblem yanamhlanje intaba esifike sasizakala kuyo masiqeda ukusizakala siyifaka ifence. Uma befika bezayo abasakwazi ukuyi-asesa ngoba seziyifake ifence yamabandla ethu, seziyifake ifence yemithetho yethu. Kodwa ngicela ukumemezela emini eThekwini ukuthi induli uJesu alenga kuyo ayibiyelwanga ukuze nawe ungene nami ngingene nabangakafiki bangene. Ayibiyelwanga nasekuseni, ngicela ukusho ayibiyelwanga. Ngicela ukusho nasekuseni ayibiyelwanga. Ayinandaba nokuthi ukhonza kuliphi isonto, ayibiyelwanga. Ngoba uma ungayifaka amafefe amasonto, kunabantu ongeke ubafake kanti bangaphakathi. Ayibiyelwanga abantu bayale. Ngicela namhlanje ekuseni njengoba sithi urevival ka-KZN, ke sithi ubeyibhodloza kancane izisekelo zamabandla ethu. Sizobukana ngamehlo ukuthi ukhonzaphi. Uyazi mina kungilekelele kanjani babumpungose ukuthi ke ngithi ukuyikhulula kanye ngoba abantu abahlupha kakhulu thina, praise the Lord. Hey, thina, praise the Lord. Ucabanga ukuthi ngoba basindiswa wena eZayoni basale bangasindiswa ngoba kusindiswe wena. UJesu wethu akavalwa imingcele. In honest fact, maye yofuna umuntu udabula noma yikuphi ayekandela umphefumulo. Siyaxoxa-ke siyaxoxa ingcono kakhulu into yangale ngoba inayo indlela ehamba ngayo kuneyangapha ethi. Ngoba thina sithi sihamba ngomoya noma sesisehlathini sithi sihamba ngomoya ngoba umoya uhlolwa muntu, umoya ukhontrolwa muntu. Kanti mnandi into yasesontweni ukuthi noma-ke wena ungabathatha ngathi abasindiswanga kodwa bayiqala inkonzo bengakasho ukuthi ngiyavuma izono zami angikukhonzanga kahle. Wena wasiya ngo-1985 kuphenduka ukugcina izono zakho kodwa basesontweni njalo uma behlangana bathi siyona ngokukhuluma, bathi siyona ngokwenza, bathi siyona ngokuphutha. Yilaba bathi uma bengena bathi sengikhona enkosi endlini yakho ngizozwa lokho sengishumayeza khona. Sanibonani phela bozalwane. Ngiyathanda base-Presbyterian, ngiyathanda base-Luthen, ngiyathanda mina nithi uma nifike ekuseni nithi sidumisa wena Nkulunkulu, sivuma ukuba wena uyiNkosi, umhlaba wonke ukhuleka kuwe nezulu namandla alo onke. Ngiyabathanda mase besho into abayikholelwayo bakumsima ngoba sibethi ngiyakholwa kuNkulunkulu umnini mandla wonke, bathi ngiyakholwa nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa. Ngiyabathanda ngoba abanye abaningi esisindiswe nabo ma ungababuzwa ukuthi ukholwani bathi ngikhonze ebaneni eliwukuthi kodwa bayazi into abakholwa yiyo. Ngiyabathanda basesontweni mabethi ngiyakholwa ngakuye umaya oyingcwele. Asivumeli ma ungenamandla unamandla, ma usashayekile ushayekile, ma usangcolile ungcolile. That's our secret of power. Ma uza kuye yiza njengoba unjalo uthi Nkosi uyangazi ngize kuwe. Khona ingoma engiyithanda, I'm not too sure noma yaseluthela noma yaseshesh, but ngiyithanda ithi nje
adeluthela
ngiyithanda nje kakhulu ngoba ngiyithanda kakhulu
adeluthela kabani
ithi ningibuza kunjani nithi inkosi
nami yaseluthela baba
Ibese lokuqala ithi inkosi mangihambe nawe ngeyinkathi zonkana ngithanda lo layini ukuthi mani ngibuza ukuthi kunjani ngizothi inkosi nami ngoba khona izinsuku la ungazi ukuthi unjani khona kodwa umiswe nje ethole ukuthi noma ngingazi ukuthi njani kodwa inkosi khona khona izinsuku la ungeke washo noma u right noma u wrong bese usustainwa nje ukuthi inkosi ke yona inami khona izinsuku la ulahlekelwa khona umsebenzi abantu babuze bathi uphila kanjani uthi inkosi inami khona izinsuku la umshado wakho unyakaza khona kuhlekise bonke abantu ngawe uthi kodwa inkosi yona inami imise lento lokuthi bangishiyile kade benami kodwa inkosi yona ningahlala kumzuzwana sengiqedile sishenge
yho
indida zisizwe esikuthakathaka
yho
kodwa zakha izindlu zazo bezwedwa zakha seniyephi zakha phezu asivumelane sivumelane lezi zindlu ezakhiwa yini azikho strong
hey
azivumela lezindlu zakhiwa yimbi azikho strong ngophela zoni imbila zithakatha so ngeke umuntu obuthakatha avuke kusasa eseyokwakha into esrong kodwa ngithanda nje le meeting eyabanjwa imbila sathi imbila njoba sithakathaka sinje asingakhi noma yikuphi asambe siyofuna into enamandla bese sakhela phezwayo ngoba imbila iqonda ukuthi emva kokwakhiwa kuyeza ukunyakaziswa akekho umuntu ohlezi la ongeke adlule kwishaking ukuthi nje wena mawubona abantu bekuma shaking ngabo uzume ngonyawo lodwa uhlekisa ngeshaking yabo kanti le yakhi shaking yes akekho nje akekho noma ningashada emshadweni wakho ndithandane nithandane ngicela nje ukuthi ngibe u-carrier of bad news ngisho ukuthi lowo mshado loyo hayi ngoba nginenhliziyo embi ngithi to end in tears kodwa nje ngithi angisho ukuthi lowo mshado loyo iyeza ishaking ngoba into ukuzithenjwe ngokuma ayithenjwa ngokuthi iyakheke kanjani kodwa ithenjwa ukuthi ifike ishaking akusho wena ukuthi bangangakanani kuyosho ishaking seyinyaka sisini mara nkonzo ukube kuthiwa kuyenzeka I pray you hear this one ukube kuthiwa kuyenzeka ngoba iBhayibheli khona into elivezayo lithi iBhayibheli abafana babe u4 that's what the scripture says lithi babe u4 Shadrach Meshach Abednego uDaniel lithi babe u4 funda kahle nabafike eBhayibheli babe u4 lithi iBhayibheli bala ukuyingcolisa ngokudla okusetafuleni lenkosi babe u4 kodwa sambe siyo check esithandweni somlilo
Sesibona
somlilo sesibona abafana abawu 3 sesibona uShadrach sesibona uMeshach sesibona uAbednego asambona uDaniel kodwa etafule babe naye singabe setafule nelodwa kodwa siyimlilweni ofanayo sinanqaba ndawonye kodwa ngeke sithestwe ngendlela
efanayo
bangathi bengathola umuntu one data asendele uDaniel i-message ukuthi waDaniel ungabahlebo uShadrach noMeshach no Abednego mabebhekene nomlilo ngoba noma ngabe wena ukuthenjelwa umlilo kodwa umphathi wayigonyama uyeza la kuwe Daniel
ulaba bashathayo othala bokhosethe ukukhosezulweni maqhwazi
ukuthi ukhokhelwane ukuthi ungahlekisi ngesimo sami usungamtshela makanti ungahlekisi ngesimo sami ngoba sikhotshelwa into efanayo lalela Shen. Ngesikhathi bemiphambi komlilo uDaniel wayengalingeka nokuthi acabange ukuthi abakholwa kahle ngoba ingqondo yomuntu uma ibona umuntu elingwa isheshe icabange ukuthi khona ukungakholwa akwenzile ngokulingwa kwakhe kanti sonke sizodlula ekulingweni. Uvumeleni ngikhulume kancane ukuze nibone ukuthi angigangani. Kwingqondo nje yomzalwane noma yimuphi noma we-Old Testament noma we-New Testament ukuthi mayeke wezwa ngathi ibandla lakho liyanyakaza acabanga ukuthi le nto inento yokwenza nawe kanti le nto yokwenza ngendawo odlula kuyo ebekungadlula kuyo nanoma ubani. Lanipathi ngikhulume kancane. Listen to me. I'm telling you, I'm telling you, because he does not want to call our wisdom. Sinwabana, when you are going through a storm, listen, kabanguti ngoba kungenewena ku storm, mina I am immune to the same storm. God, oh shalaba. Yes, bazalwane ukuthi uSathana akangcwabi.
Jesu!
USathana umuntu ufika eminyakazini.
Unkulunkulu wasesulwini.
Yena bazalwane. Kube yibona abamncwabayo. Angcwatshwe abantu abaphile ngaye izolo. Athi uma yeshayeka namhlanje kube yibona abamusemgodini. Kodwa njengoba ibandla lihlangene esitediyamu, izothi ayihlangane imhlathi eyazanayo. Asikwazi ukuhamba abana bazalwane. Into esibhekene nayo inkulu ukuba singalahlekelwa ngamasotsha ethu. Kube yithi esihlekisa ngawo kanti ngabe siyawaseyiva ngoba namhlanje ashayekile. I'm going to go to the house. I was a man. Kuthiwa uNkulunkulu bavumelana nesitha ukuthi ungamthinta uJobe.
Yes sir.
Kodwa ungawuthinti umphefumulo wakhe.
Yebo.
Ngibe. Ungayithinti inyama yakhe. Kodwa ungawuthinti umphefumulo wakhe. Ugade ukuthi ubeke nemphefumulo wakho. Ukuze noma ngabe kuthinteke into zakho ungathinteki wena ngoba wena usizi into zakho. Kuthi David embonga uJehova mphefumulo wami bese nako konke okuphakathi kwami akulibonga igama. Okusho ukuthi indumiso yangempela ayiqali ngoba iqala noma. Na kuthiwa ke uNkulunkulu wanethe wayisayina nje leyo deal nesitha zasuka kwangena igijimi. Zathi igijimi iy'nkomo obunazo awusenazo zero. Kwathi uma yephuma kwangena omunye wathi lokhu zero. Kwafika lo wokugcina ekwafuna ukuthi uJobe mayezwa le message ashaywe yi-stroke. Lo othi abantwana bakho abawu-10, wayena-10 yabantwana. Abantwana bakho abawu-10 kade besendlini benephathi kwanyakaza umhlaba bafa bawu-10. Njengoba uhleli la awusenamntwana. Mayeqeda ukunikwa le message kwase kuthiwa nansi microphone. In response uthini Jobe? Lalela uthini uJobe. Uthi uJobe, uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu uthathile. Usethi ke mabonge igama lakhe. Uthi omunye Jobe umbonga kanjani ungasenalutho. Uthi uJobe angimkhonzanga ngenxa yezinto. Ngimkhonze ingakangenzeli izinto. Ukuze namzukwana izinto zinyakaza indumiso yami inga-affectwa ukunyakaza kwezinto. Mangabe nize kumina uzani isiqhetheni ngoba ngifuna ukukhuluma. now. Ngisakancane le project microphone unginikeze yo. Sekuyalunga, sekuyalunga. Namu sathathe ngaza. All right, Maj. We're chatting. Sing a shumai. Okay. Uchobe. One day, wapele. Fati pedula. Uthi uNkulunkulu uphile. Ngifuna ababevangeli leprosperity balalele. Ngisana ukushumayeza ama-toys. UNkulunkulu uyakwazi ukuwathatha ama-toys. Afuna ukuchecka ukuthi usengaliphakamisa yini igama lami. Ama-toys esethathiwe. Ngicela abantu abasanda kufika evangelini bangasimosheli ivangeli. Benze ngathi uNkulunkulu uNkulunkulu ngoba ephethe isinto. UNkulunkulu uNkulunkulu noma engajanga lutho. He is still God. Uthi uJobe mayisemdumisa kahle. Uthi noma ngabe ungishayile ngizokuthemba. Noma ngabe uthathe izinto ngizofeza. Ngoba ngikhonzele okwenzile. Ngikhonzele nguye. Zithathiwe into zami ngicela utshele makhala ukuthi angiyikho la ngangivama ukuba khona oh abakhulumi lapha esitage angeze ngicala ngibuyele ekhaya na ngicela utshele makhala khona into zami ezithathiwe khona izinto ezingilahlekele khona izinto zami ezihambe ne-COVID-19 kodwa nasekuseni ngisamile ngithi wehlukile awulinganiswa ngoba uyona inkosi yezinto uJehova igama lawo.
Siyamlale. Uthi omunye ngiyakula baba wabathwala asabekani izandla lokho kugula ngiyamlalela. Uthi omunye babathwala nganginesitoro ngidayisa ukudla
isitoro sami savaleka sisavuleki ngizocela izandla. Hayi asabekani izandla kodwa nasiphi isimo.
Sengiyayekela. Cela ukufunda ivesi lami bese ngihlala phansi sengiqedile. Indila. Zisizwe esinjani bazalwane?
Sibuthakathaka.
Awukathi nikhona. Isizwe sinjani bazalwane?
Sibuthakathaka.
Ngithi iBhayibheli. Kanti zakha izindlu zazo edwaleni. Sengiqedile nje. Kwangathi baba iy'mbila zabiza imeeting zathi madoda sokwenze njani ngoba sinamandla. Kwakhona imbila ethi no uyazi mina ngibonani ngibona ukuthi asiyofuna into enamandla. Sengiqedile ukushumayela bese sakha le nto yethu ebuthakathaka phezu kwento enamandla ukuze makufika izinto zizonyakazisa into yethu ebuthakathaka ziyithole ukuthi ime phezu kwento enamandla. Bayazi-ke abakholwa nathi kudala lapho ekuthi Number 67. Ikhala ithi jabula ke ngakho bani. Bese ithi uvikelwa. Ona ma. Bese kuthiwa ke zonke zakhe izinto. Uzichitha ezinqoba. Ngizokhumbuza ibandla kuseni. Singaba buthakathaka, ngeke sishayekile. Kodwa Satan ungawathatha amachance. Sivikelwe ngokamandla. Kwafangathi le message bengingahamba ngiyoshumayela ababamba itoyitoyi yokuthi alivule ibandla, alivule ibandla. Ngibahlebele ukuthi lisatoyi lisanegotiator. Ngicela ninganegotiate nize nibe ummeli webandla. Ngoba lona leli bandla lifikelwe ngokamandla. Olivikele uyezwa umsimba ngizoshumayeza olivikele uthema yekhuluma indaba yalo encwadini kaMateyu wathi phezu kwaleli dwala siyawulakha ibandla lami kwayisefaka ivesi kwangathi ubheka isimo se-COVID wathi amasale hayidezi ayonizamazamisa amasale hayidezi ayonizama lothi lifuna ukukhonza kuthiwa kungene babe u-50 lithi lifuna ukukhonza kuthiwa babe u-100 lithi lifuna ukukhonza wathi kodwa noma engalizamazamisa awayi sivikelwe onamandla ngathizakwethu abasilwelayo abalwe babuye nanelo bamnikeze ispace sokuthi avele onamandla ukuze mayisezelile udumo lungayi kwabalwa udumo luye kulo ongazeli ongalala
olondolozi Israel
besizoba yibandla elinja uma ngabe thina singenabo bethu ubufakazi ngokuthi sabonani ngesikhathi senu sengiyaphinda futhi amandla ethu awekho iprosperity yethu kodwa amandla ethu asekuphikeleleni kwethu ngesikhathi imimoya seyiphambene nathi uMateyu 24 uthi ophikelela kuze kwasemnyeleni uyosindiswa izoncela abazalwane noma sishayekile asiphikelele noma abasenamandla asiphikelele
Hallelujah. Man is no motion some if you go
so no my simo.
Yeah.